garashiyo aqooniyo garad ruux isbidayo gafku ehelu kaystiyo garan kari walaabo an garabay
anigana waan ka dhaqaaqo way markaan gaalka imaaday.